that hook down. Oh, pop the line gear. Right, and now then, let's do a little puppy back on the floor, and then we're going to go for another crash. Whoa, don't like that. And we're off again. Flat hook down.
Hey, I love this thing, it's such fun.
Doesn't like the abuse I give it, but I do like it. And you get back in and we'll have another crash, I mean go. Bottom gear, none needs pushing right on properly. There we go, now she went pop, I heard it. And we're off.
He flies just like Orville.
Whoa, that was nearly a thing. Well, now the wind's picking up. Idle up. Da 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 da
too.